kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda, amen. Ewe Mariya, kunda tugushemeze, uru mwamikazi, uru mukandizi, tubere umubyeyi natwe tukubere uragashemezwa mugabekazi Mariya, uragashemezwa mugabekazi, wewe washimwe mu bandi bagore nguvyara umukiza w'isi. Ewe Mariya, kunda tugushemeze, uru mwamikazi, uru mukandizi, tubere umubyeyi natwe tukubere ingo mana mutima mweranda, ingo wuzuza imitima y'abakwemera, gira ku rukundo bagufitiye, gomera muri bo nk'umuriro waka, tuma umuzirikanyi wawe nta kitazoremwa, uzohindura n'isi, dusabe. Mana we wakwije mu bwenge bw'abakwemera, umucyo wa mana mutima mweranda, gira uduhe umuzirikanyi wawe mwiza, tubashe gutegera ibyiza, uhora utubera umuhoza, uduhimbara. Ibyo turabigusaba ku bwa Yesu Kristo nyene wa mukama wacu, amen. Nemera Imana imwe rudende, Data mushobora vyose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yavyawe na Data ata myaka iravugwa. Ni Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco. Ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, yaravyawe ntiyaremwe asangiye kamere na Se, vyose vyaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwa twebwe abantu agira ngo adukize, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mweranda, yigira umuntu, yongera abambwa ku musaraba ku bwacu, kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahambwa, araheza azuka kugira gatatu nk'uko vyari vyaranditswe. Hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa Se, kandi azogaruka n'ubuninahazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yiwe ntizoba igihera. Nemera kandi mutima mweranda, nemera kandi mutima mweranda, umukama ari we soko y'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamuninahaza nk'uko tubigirira Data na Mwana, ni we yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi Ekleziya imwe nyeranda Katolika kandi ishingiye ku batumwa. Nemera ko ibatisi mikuru ibicumuro ari imwe sa, ndorere izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira, amen. Mana yanje ndigaye rwose, kuko nagucumuye ko wowe mwiza nyamwiza, nyagukundwa rwose, ibicumuro byanje nibyo byishe umukiza wanje Yezu, nibyo binkura kuri wewe binjana mu muriro. None Mana yanje binkize ntabyo nkishaka, umpe umutima mbashe kubiheba no kuvyishura, amen. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibikigwe ku isi nko mu ijuru, uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntuduterane ibitwosha nabi, nyamara udukiza kabi, amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nihani nahazu Imana Data, Mana, Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose nibimere ko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Iwe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro byacu, dukingira umuntu udahera, shikana imitima ya bose mu ijuru, cyane cyane ikeneye ikigongo cyawe. Tuzirikane icyibukiro cya mbere mu byibukiro binezereza. Umumarayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azovyara umwana w'Imana. Dusavye umutima w'ukwemera ububi dufise. Dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe rininahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibikwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nkuko natwe turekuriye abatugiriye nabi, ntuduterane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nihanina hazwi Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamye hambere hose nibimere ko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Ewe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro byacu, dukingira umuriro udahera, shikana imitima ya bose mu ijuru, cyane cyane ikeneye ikigongo cyawe. tuzirikane icyukiro cya kabiri Bikira Mariya agenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti, dusabye umutima wo gukundana. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninirahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibikorwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekuriye abatugiriye nabi. Ntudutererane ibitwosha nabi, nyamara udukiza kabi. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nyihari nahazwe Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamye hambere hose n'ibimera ko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Ewe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro byacu, dukingira umuriro udahera, shikana imitima ya bose mu ijuru, na cyane cyane ikeneye ikigongo cyawe. Tuzirikane icyibukiro cya gatatu, Yezu avuka. Dusavye umutima wo kureka kwishinga ibyitunga, tubashe kwigana Yezu we yashimye bworo. Dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe ninirahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibikorwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekuriye abatugiriye nabi. Ntudutererane ibitwosha nabi, nyamara udukiza kabi. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe. Urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nihanina hazu Imana Data, Imana Mwana na mutima mweranda, nk'uko vyamye hambere hose, nibimereko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Ewe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro vyacu, dukingira umuriro udahera, shikana imitima ya bose mw'ijuru, cane cane ikeneye ikigongo cawe. Tuzirikane icibukiro ca kane Bikira Mariya aja i Yeruzalemu ngo ahezagigwe, yongera ahereza Imana umwana wayo. Dusabye inema yo guhorana umutima witeguye. Dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni rinahazwe, ubwami bwawe ni bukwire hose, ibyo ushaka ni byo ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturi kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe turi kuri abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abononye ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema umukama muri kumwe urahezaga iyo mubandi bagore bose n'umwana mbyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Nihanina hazwi Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamye hambere hose nibimere ko n'ubu n'imyaka yose, amen. Ewe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro byacu, dukingira umubi udahera, shikana imitima ya bose mu ijuru, cyane cyane ikeneye ikigongo cyawe. Tuzirikane icibukiro cya gatanu, Mariya na Yozefu basanga Yezu mu isengero ry'i Yeruzalemu. Dusavye umutima wo gukunda Imana kuruta vyose n'ukubaha abatugaba bose. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rinahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigigwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekuye abatugiriye nabi, ntuduterane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononyi ubu n'umunsi tuzopfa, amen. Mwaramutse Mariya wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'indyawe Yezu arahezagiye. Mariya Mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abonunyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'uwo mwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya Mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abonunyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya Mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abonunyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya Mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abonunyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, Umukama muri kumwe, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya Mweranda, nyina w'Imana, dusabire twebwe abonunyi ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nihaninahazwe Imana Data, Imana Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose, nibibere ko n'ubu n'imyaka yose. Amen. Ewe Yezu mwiza, dukiza ibicumuro byacu, dukingira umuriro udahera, shikana imitima ya bose mu ijuru, na cyane cyane ikeneye ikibongo cyawe. Turakuramutsa Mugabekazi, nyina w'ikigongwe, wewe tugenda ko, wewe tunezereza, wewe twishimira, turakuramutsa. Turakuborogera twebwe bicibwa bene Heva, turakuganyira twebwe twinihira, turira muri iyi si y'amarira. None rero muvunyi wacu, nuturabishe ya maso yawe y'ikigongwe, na Yezu wa mwana w'inda yawe ahezagiye, umutwereke wa munsi tuzova muri buno bucibwa. Wewe munyakigongwe, wewe mwiza, wowe mubikira utekereza Mariya. Amen. Amazina y'umubyeyi Bikira Mariya. Mukama tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe, Kristu tugirira ikigongwe, Kristu tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe, Kristu twumve, Kristu dukundire, Data wo mu ijuru Mana tugirira ikigongwe, Mwana mukiza w'abantu Mana tugirira ikigongwe, Mutima mweranda Mana tugirira ikigongwe, Utatubweranda Mana imwe tugirira ikigongwe. Mariya mweranda dusabire, nyina mweranda w'Imana dusabire, Mubikira mweranda ukura ababikira bose dusabire, Nyina wa Kristu dusabire, Mubyeyi dukura ku inema y'Imana dusabire, Mubyeyi utagira gahonzi dusabire, Mubyeyi mweranda rwose dusabire, Mubyeyi utamenye umugabo dusabire, Mubyeyi wabyaye udatyoye dusabire, Mubyeyi nyagukundwa dusabire, Mubyeyi w'agahimbare dusabire, Mubyeyi w'inama nziza dusabire, Nyina w'umuremyi dusabire, Nyina w'umukiza dusabire, Mubikira wigenza neza dusabire, Mubikira nyakubahwa dusabire, Mubikira nyakuvugirwa dusabire, Mubikira utananirwa dusabire, Mubikira nyen'ikigongwe dusabire, Mubikira abazigamye ibanga dusabire, Karorero k'ubweranda dusabire, Ngerero y'ubukerebutsi dusabire, Wowe utunezereza dusabire, Ngoro ya mutima mweranda dusabire, Simba ishemeye dusabire, Simba imoti vy'Imana dusabire, Roza y'akayobera dusabire, Mugerero wa Dawudi dusabire, Mugerero Salomo n'amasenge y'inzovu dusabire, Ngoro y'inzahabu dusabire, Shinguriro ry'ubwuzure dusabire, rembo ry'ijuru dusabire, nyenyeri yo mu mutwenzi dusabire, mukiza w'abamugaye dusabire, bukiriro bw'abacumuye dusabire, rumara ntimba dusabire, mutabazi w'abakristu dusabire, mugabekazi w'abamarayika dusabire, mugabekazi w'abasokuru dusabire, mugabekazi w'abahanuzi dusabire, mugabekazi w'abatumwa dusabire, mugabekazi w'abishwe ku bw'Imana dusabire, mugabekazi w'abemeye Imana dusabire, mugabekazi w'ababikira dusabire, mugabekazi w'aberanda bose dusabire, mugabekazi utanduye igicumuro c'inyenduruko dusabire, mugabekazi wurijwe mu ijuru dusabire, mugabekazi waduhaye rozari nyeranda dusabire, mugabekazi w'amahoro dusabire, mugabekazi w'amahoro dusabire, mugabekazi w'amahoro dusabire, mwagazi w'Imana wukiza ibicumuro by'abantu turekurire mukama, mwagazi w'Imana wukiza ibicumuro by'abantu dukundire mukama, mwagazi w'Imana wukiza ibicumuro by'abantu tugirire ikigongwe, dusabire nyina mweranda w'Imana tubewe guhabwa ivyo Yesu Kristo yatunaganiye, dusabe Mana mukama wacu turagusavye ngo duhe twebwe abawe umutima umeze neza imisi yose, ukomeze n'umubiri wacu vyongeye Mariya wa muvyeyi muhimbazwa yamye ari umubikira, nadusabe adukize ubu irungu ryose aturonkere n'ubuhirwe budahera. Amen. Urambere umutabazi wema we mwiza Mariya, iyo mwijuru ahuri nanjuzo hashikane, iyo ndavye ivy'ubuzima niyumvira n'ivyo kw'isi ndananirwa gutahura aho noba mpagaze. We Mariya urambere umutabazi wema we mwiza Mariya, iyo mwijuru ahuri nanjuzo hashikane. Turakwirukira n'uduhagarikire nyina mweranda w'Imana mu bukene bwacu, ntugaye ibisabisho byacu, yamara udukize iminsi yose amagorwa yose, we mubikira muhimbazwa nyaguheza gigwa. Amen. Bikira Mariya mugabekazi w'amahoro nudusabire, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.